Uyazisola Black Coffie ngokungamsizi urekhoding ngenkathi ebemdinga ngaso. Nginibingelele engiphinde namukele kuyona i-channel yami ehamba phambili radio inkeza. Lami igama engumfeze uTuthu wakho malo bathi la sibona amakomenti. Uma uthi usemusha kule khasi ezocela enze show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okukhulu kunakho konke inkakha eka DJ Dumo umhlaba wonke uBlack Coffie Uyazisola engokuzibulala kom-rapper urekhoding ngoba wamazisa ngokungaphatheki kwakhe ekahle kodwa angenza lutho lapha. UBlack Coffie ubengomunye wezikhulumi ngolwesihlanu enkonzweni yesikhumbuzo sika Rekiriki ebese One Stadium eGoli. Ubuye wasola umlayezo owabhala kuTwitter njengembangela yesinqumo sika Rekiriki. UBlack Coffie uthi uRekiriki wake wamazisa ukuthi akaphathekile kahle emoyeni kodwa akafuni ukwenzela abantu phansi yize ezame kaningi ukuhlangana naye kodwa bagcine bengahlangananga. Wamthinta laphana wathi ubheke ePolo ngane wathi uzobuye emthinte kodwa bangakwenza konke lokho. Emuva kwezinsuku ezimbili ewambuza ukuthi kanti bahlangana nini ewangamphendula laphana. Bahlangana emcimbini engenankinga kodwa wangasho lutho. Kulandisa laphana uBlack Coffie uqhuba chaza ukuthi wagcina ebonile ukuthi uRekiriki wayengafuni bahlangane kodwa wayefuna ukuzwa ukuthi uBlack Coffie uzizwa kanjani. uRekiriki wayazi ukuthi akukho bengamenzela khona. uRekiriki ubenobudlelwano noNkulunkulu bexoxa abazi konke ngaye konke ebekwenza. Ngosuku uRekiriki azibulala ngalo uBlack Coffie uthi wabhala okuthile kuTwitter ngenxa yenkinga ayebhakane nazo kodwa wabuye wakucisha ngenxa yokukhathazeka kwabantu. Kuthithi uBlack Coffie wabhala kanje, uma ekuthatha impilo yami kuzokujabulisa qhubeka uyithathe. Uthe wafikela emicabango eminingi esezwa ngolesini ukuthi uRekiriki akasekho. Into yokuqala ayicabangi lokhu yakubhala kuTwitter, uRekiriki wabona umbhalo wakhe laphana. Uchaze laphana ukuthi ngangekho ebuthaka ngithinta kodwa manje lo muntu ayethembele kuye ubuthaka nayo. Ukufa kukaRekiriki kungibulele, ngisola mina ekakhulu, ngakho bekufanele ngizame ngakho konke ukukhuluma naye futhi aminte umama wakhe. UBlack Coffie uthe uRekiriki ubekulungisa lele ukufa. Umsakazi wekhaya FM usizwe njengomuthe ukuzibulala kukaRekiriki akusho ukuthi ubengawuthandi umndeni wakhe kodwa ingoba uhlasele yinkinga esemncane. Umne wabo kaRekiriki uShekina Shakes Makaro uthe umfowabo uphile isikhathi esincane kodwa wakwazi ukuba yivulandlela futhi umsizila ushile uzoqhubeka ezinganeni. Unikele ngakho konke ukuchabela abanye indlela kwezobuciko. Bafethu ilona dabi benginilethela lona elithinta laphana uNkunzimalanga eka DJ uBlack Coffie laphana elandisa ngokuthi bekufanele emsize laphana uRekiriki. Esho ukuthi uzisola yena ngokuthi bekufanele emsize ngoba wamazisa kusanesikhathi, nanokuthi ke ekukhona umbhalo akawabhala laphana kuTwitter nokucabanga ukuthi iwona obeyimbangela ukuthi uRekiriki egcine ethathe isinqumo sokuzibulala. Ngifuna ukuzwa mina ekucomment section ukuthi ukuthini okwakho okuphawula ngalolu daba. Bafethu bekumnandi sindawonye, bekuyona udaba lamhlanje. Ungakhohlwa ukusubscribe nokucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Nibe nosuku olumnandi, ngimthanda kakhulu.